عيطة.
انت بابا 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 انت بابا 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 بابا
Abraham, the big boss.
Ubi fanta moneta, na Cristiano mukibuga. Nara na vuka hombawara, uba wamaze kunyaganza.
Ikipigwa masadi, ibazonkiza, saido. Ikeshekwa kidogo, mabano shabani, tupanda. Akini Thomas, Thomas, big manager, happy fun. Akigeuka, geuka.
Izokeya, kahani na tibona, hakima tongira, bakwiso muhabara.
Shabani na piroge.
Mama yo yo yo,
mama mama,
mama yo yo yo,
yo yo yo,
mama yo yo yo,
ye ye ye,
mama yo yo yo,
mama mama.
Nishike kichwa, nishike mabega,
mabega mabega,
nishike kiuno,
shika pote.
Mama we,
mama yo yo yo,
yo 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 yo. Bijou, shika shika shika,
shika break, shika 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 shika, shika break, shika 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 shika. Bijou, wadada wa mujini, shika break.
Leo Brown,
shika break. Watoto wa mujini, shika break.
Bruno Brody,
shika break. Wakakawa mujini, shika break.
Auguste Sky,
shika break. Watoto wa mujini, shika break.
Liberace,
shika break.
Wewe
nabibira kabanga gato, nabibira kabanga gato. Reka 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 je vyashike mwabara. Reka ujize kujya mugore, ujye mugore. Iyo sobora kuva yo kutuga uba ufite bagato. Ibirata bayagu, ibirata bayitwa. Sangari kara kupira, amaza shushi. Amaguru mwibase ndubugaza yarenze kare 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 uja aha nokuri ndabasabye nimuze muje kubere nimushobora kuvayo ni wowe yugo kabisa ni atari
usee gira plaza
narata yo mujango wanje kubera dije mbiro ari kunda shimimana narasubiranye no mujango.
Cabinet, Jamali.